kugira ngo bakwizere uje muri party cyangwa muri show byagenze gute bo barakubonye uri nk'ahantu kuravuga bwati ngo uno mu DJ nitwo mutakaza gato mutumire muri show cyangwa muri party zadi no vuga zo mu site nka DJ Morgan
Pati ambe izo natangwe kukuvuza mo sana yari amapati twategura muri team yancu team Starboy team ari amapati twagana turategura muri quartier no natanguriye n'abantu bashye batanguye kubona yuko kabisa wana twika kabisa
my god guys. Okay, hello, abakunzi ba Yakin TV Burundi. A la présentation, nitwa Chris Gomez, champion, boy, selector man, bad man, the voice of population. If you love me, I love you too. If you don't love me, I don't care. Me love you. Gade, Mambo VP, DJ Dola Capitali, DJ Morgan, Mambo.
Safi kabisa.
Salama mzee.
Ya, nikushukuru kabisa.
Unapendeza sana.
Asante sana mtu wangu.
Yes guys ndi kumwe na DJ Morgan umu DJ abiteza sana nga mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane muri capital economique ubu aragenda muri capital yitwa politique mu miss DJ Morgan yeah. Tunge kirundi ama kiswahili
yote kirundi kiswahili kifaransa yote
acha tuongee kirundi yeah. Ili watufuate sana reka yeah. Tuyege kirundi na DJ Morgan bo jenza ukubaza kubijanya no bu DJ bwawe n'imitaramo ko biragaragara bo DJ Morgan yatanguye ubu DJ gari ni gari yagiye kubona ko afise impano y'ubu DJ
nagiye kwibona ashize desa imyaka ibiri nongiye kubona yuko nayo mugombwa mbose naravuza ama mariage ama imumanza nyene none n'ivyo natanguriyemo kuva za 2015-2016
na DJ Morgan kugira ngo bakwizere uje muri party cyangwa muri show byagenze gute bo barakubonye uri nk'ahantu kuravuga bwati ngo uno mu DJ nitwo mutakaza gato mutumire muri show cyangwa muri party zadi no vuga zo mu site nka DJ Morgan
Pati ambe izo natangwe kukuvuza mo sana yari amapati twategura muri team yancu team Starboy team yari amapati twagana turategura muri quartier no natanguriye n'abantu bashye batanguye kubona yuko kabisa wana twika kabisa
My God, God. So, JDJ Morgan amubonye muri Paulina. Icho gihe hari habaye party ndavyibuka. Muri piscine hari huzuye abafana ba DJ Morgan ndetse ba Star Boy muri rusange. Narakonye kuravuza neza navuga ati pokwa pa umunsi umwe ntomugirisha emission DJ Morgan kugira ngo agaragare neza cyane gusomba. Umaze kugaragara mu party yo mu quartier na hanze. Barakwizera uno munsi wanashima ukorera musamirizi no vuga itwa Black FM. Bakuro kwisigute muri Black FM nka DJ Morgan.
Muri Black FM kuna nagiye nyene ni uko nyene kwa party nyene abantu baza bakaraba nyene bagati bana. Ompeti kabisa arabiza ratwika. Niyo na chamura na CEO wa Black FM. Achara ndo kwita bagati ingo udufashe. Mbere washima nagiye muri Black FM ni ndumu DJ gira kabiri. Ako ari arida ama Jewe. Mugumusigaye ndumu.
Usigaye rumwe kubera uri cyamamare muri kino biravugwa neza yuko DJ Dola Capitali DJ Morgan akundwa nabigeme sana bivanye nuko ari handsome boy cyane nivyo cyane sivyo
oya sivyo
emera nivyo cyane sivyo
oya sivyo
okay reka tubandanye umaze kugomwa nk'umu DJ Dola Capitali cyangwa DJ Morgan abenshi barakuzi ufise team itwa Star Boy irimo abenshi ndabazi benshi barimo Mbega uno munsi ko uri kurakira ama show menshi hariho show uzokuri haruguru show ya Le 27 menga ni match nimba ni hands isoba irimo uwitwa Master Lens El Plo Landry promoter nkomo MC Bidondo hamwe na wowe DJ Dola Capitali Morgan wabyakire gute bro
ari na bishimye vraiment avuga ati ni ntambwe yindi nteye aprija show ni nagiriye mu kinama abantu benshi barayibonye ukuntu byagenze barabonye taranja igera ubu nawo ce ndodo nkindi iyingozi nyene nawo nyene avuga ati vraiment ndashima kabisa ndede ko nenerange imbere
nibyo gushimira imana hama twibuka neza ko hariyo iyindi show ufise uzo uri mu DJ nyene muri no minsi amapati menshi gumuyakoramo hariyo show y'itariki zine z'uku 9 yitwa imbari bye bye vacances amatwa nsumira ngo nawe uri mu DJ
sindo mu DJ gusa ubwo nje ndi organizer wayo
okay
nje naite guwe tiko kuma na team style boys ekabisa azwaini na nanife ya team yacu
iyi myaka
10 anife imyaka 10
anife imyaka 10 ya team style boy yeah
Yes, tukini ngaho abantu benshi bacha bifuza kumenya gari style boy yatanguye yatanguye gari
Starboy team twatanguye 2010 no twatanguye tara bapeti batonya tunga naho ngaha nyene dukina mu mupira mu machine twatanguye twarabaye aba dancere turababa kibenshi abantu benshi baratuzi kabisa yeah mugako ko twatanguye turabango batandatu no tutari batandatu nyene nta numwegeza avamo na nura pfunguka turacyari kujyanya kuva 2010 yeah urumva imyaka 10 yeah
Yes, no musi DJ Morgan Dola Capitale. Ariko akuriki kugira ngo atere imbere mu terambere giwe by'ubu DJ asumirize aho ari kugira ngo tuzomubone nko mu DJ official nko muri Prime Music kujya kwa DJ Phil Bites twamunye nko mu DJ.
Kyo chambe ndiko ndakora vraiment no gukora. No gukora ngakora ni nguvu kabisa ngabeshya mu nguvu kabisa numwete kugira nanje ijo cha ngiye yo nzobe nka ba Mario. Ah, wa DJ Phil Bites. So we nka wonye ne ni naje kandi ndabona vyize vraiment izo bimfashe. Yeah.
Okay, byose nje gushimira Imana bisigwe ko DJ Morgan akakora ibishoka byose. Guys, ndabihutse neza yuko behind the camera turi kumwe na Pasi Classic cameraman. Asanga nawe ari mu DJ mugabo akiza. Ikibazo kinda kubaza. Ndumu journalist into Chris Gomez champion voice selector man nayandi agiye nka ndumu MC kandi amemta. Bo Uno munsi kwategura vy'ubu DJ nivyo nike kintu kurakora nka DJ Morgan kugira ngo uzofashe urundo gwaruka rucaruka gw'aba DJ kugira ngo bafashe nawe nabazamuke biciye kuri wewe
ya jabo abo tuvugana bishin dabwiye ati bana je ni woni mbukeneye yuko ndagufasha nawe wewe uraza vraiment ni wa mwanya njenda ufite kabisa uraza nawe ndakwereke utwona nanje banyeretse nawe ndadatwereke nawe tugire ko nawe
Ndumva ari sawa sana. Yeah. Ndumva ari sawa sana DJ Morgan. Hanyuma mfite ibazo byinshi byo kubaza nka DJ Morgan Dola Capitale. Majambo make uko byifashe. Uno munsi uri muri Black FM urabaye recruiter. Uno munsi siga uri wenyene. Toto moya. Ndafise ubwoba mu myaka iri imbere ndiko ndakubona wavumye wabaye celebre nko mu DJ kuko usanzwe nakundwa sana bro.
Imani ikore gusa
niko ndabona ndumo MC uri mu DJ turi kuri stage twashuje igisagara cha Bujumbura cyare gusumba yes akajambo wobwira ya King TV Burundi nakaye
akajambo kwano wabwira gusa filima ndabashimiye ndabashimiye filima kora bwa ati mwanyi yumva ati ngo tudukwane gano na DJ Morgan bwa ati vraiment big up sana ari umuntu w'amateka Abwe na sanzo ivyuvugo bibishira mu ngiro warayumbye ati bana gitukora tsawe
je mu isanga ni komeza
ya anje no ni nawo Kenya ndi baza sese
kuzaburita ya
cenda hari bro
sawa sana sana mtu wangu ego
so nkaka chambo kanyuma wo bitekerera abarundi na cyane cyane aba DJ bakiza bavyitwara mu kuno woshitse bwo kwitwara mu bu DJ bwabo
ya kuno vraiment gatini ni bano gukora gose akagira nyene disipencho cha mbere ano subugeze ukifata neza bana kuza uvuga uzana ibintu byo buyo wike ni kino kagenda ukiye ugira umuntu aenda agira ageze vraiment ba wakoze sana gose tena tangwe nkorera ubusa nigitira ubusa bana banigitisha ntwara mama bege yabandi banigitisha banitwa iba cyabwa ati ba je kwirimbana nanjye reka mpambane ushika naho ntugote wangashika anewo
so tugushimire cyane muri ya Queen TV Burundi
santé namo
merci beaucoup
I made toss
yes guys ndabitse kugira like na comment hamwe na subscribe na share kuri ya Queen TV mwari kumwe mwe na Chris Gomez champion boy selector man badman the voice of corporation thank you so much guys thank you